Duond bura mar ODM okoni otegore kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita bang' Nyamita rem chope bura mane oluongi gi ODM mar nono gima nyocha okelo tulo e kinde liel moro mane en Migori. ODM wacho ni ne giweyo Nyamita thuolo mar timo tijege kaka dwaro ni mar ok oluw agenda mar ODM. Kata kamano, Nyamita kokale barupe ne ute fwambo okoni ODM nyogwele gi barua e chuny otieno ka en e kaunti ma Meru mondo chopie burano Nairobi ka. Kata kamano, nyokwayo jataa tije mar ODM Oduoro Ng'wen ni en mabor kendo koyie to lokne saa mar bura kata miye thuolo mar donje bura e yo mar mbui. Nyamita lero ni ODM nyoyiene mar donje burano. To kata kamano, obedo kod buok bang'e kowinjo ni okoro bura osetim kendo ODM oseng'ado kare oko. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna nosomo ote margi bang' bedo gi romo gi jotelo komitino.
But did not attend. At this stage, the party wishes to fully dissociate itself from the Honorable Mark Nyamita. We have granted his wish to no longer be part of us and advise our members in Uriri and Migori generally that he is an agent of our opponents in the UDA with the assigned task of sowing confusion and discord within ODM.